Awurade yɛ wo kɛseɛ. Ne asɔfo mpanimfoɔ nyinaa asɔfo maame. Mekyia wo biara wɔ Yesu Kristo din mu. Lift up your right hand. Asɛm mesi fia ha ne wo. Wopeda wɔ sɛ Awurade mpeda wo.
Jesus.
Jesus.
Thank you.
Or say, Mary, and say, son, you know, I'm in trouble.